Pinda ubhale le equation 6x squared plus 3 ulingana no 2x minus 6 ngendlela eqhelekileyo wagqiba uchaze uA uB noC. Indlela ke eqhelekileyo ye quadratic equation ngu AX squared plus uBX plus uC, yonke loo nto ilingana no 0. Eyona nto ke sifuna ukuyenza, sifuna ukuthatha yonke into siyizise ngasekhohlo. Sifuna ukuyibhala okwenzela okokubana ifane nale equation sithi ukuyibiza indlela eqhelekileyo. Le ingu ax squared plus bx plus c. Loo nto sizathi siyenze ngoba siyenze ntoni? 6x squared plus 3 ulingana no 2x minus 6. Into esizawuyenza ke sizathi sithathe yonke into engasekunene siyizise ngasekhohlo ukwenzela uba kushiyeke u-0 ngasekunene. So thabatha ke u-2x macala omabini. Xa simthabathile sishiyeka nantoni? Into esishiyeka nayo sizathi siyibhale ngokuhla kwee-exponent zika-x. Sizaqala ngeka-6x squared kuba inkulu. Silandele ngu-minus 2x, awugqiba sibe no-plus 3. Yonke loo nto ilingana 2x bayasuka ngapha ngasekunene, sishiyeke no-minus 6. Okusifuna ukususa u-minus 6, sizothi sidibanise u-6 macala omabini. Xa senze njalo, sizawuthi sifumane ntoni? Sathi sifumane u-6x squared minus u-2x plus u-9 olingana no-0. Loo nto ithi ke ngoku kule meko sikuyo siyaqaphela into yobana iyafana nale ingasentla. Le meko sithi iqhelekile. Ngoko ke into efunekayo kuba siphendule umbuzo wokugqibela. Kuba kaloku sino-x squared, sino-x, sibe nento engena x esiyibiza ngoba yi-constant term. Sikule meko iqhelekileyo. U-A ungubani kena? U-A ungu-6. UB ulingana nabani yena? UB ulingana no-minus 2. Akalingani no-2 nje kuphela. UB kaloku, leli nani lisecaleni kuka-x. Nani ke kule umzekelo wethu ngu-minus 2 elisecaleni kuka-x. UC yena ungubani? UC ulingana no-9. Umbuzo uphenduleke.